Roch kata kamano wange ni gin gigo ma practical monego bed ni gitimo. To wange ni skunde moko mag primary onge kod laboratories madwarore. Wachni mar grade mar 9 idhi time yo machalo na nikech ange ni kowuok e grade mar 9 ema koro nyithindo gi biro bedo ka graduate ka koro gidhi e senior school.
Jis wawe awachni gimoro ma samoro jok moko kudwa ni mondo wawachi. To wanyako wachni nikech moko ka an japuonj to niko bina wach adier. Onge primary school manigi laboratory. Nowach ni bro migi mobile labs.
Mobile labs go se chopa
mobile dia. Mobile labs upoko chopa. Mobile labs, mobile labs go negichalo kaka science kit machalo a laboratory. Mutingo nearly all equipment. Kendo, nyauno chako wuok. Katombane KICD. Magi mbe gichagi admit ni onge problem a grade 7 and grade 8. Mama none a total lie. Ninti problem. Problem poniti nyaka sani. Yu isa winju kiwacho ni igero klese a primary school. Nyisi ni gima important mabese ka en japuonj. Wanyalo puonjo classes kata ma grade 9 kata mana form 4. Nitie classes mwangenji mpunjo mana e open air. Mane ndo anyisi ni basic facility ma mokuongo en japuonj. Malariyo and learning environment. Then infrastructure kuru biro. Tiyudo ka gi oala emajoa morgo e ministry mar education ka. Kane World Bank omiyo gi pesa nigi dwa gero 16,000 classrooms. The late Magoa nogero 10,000 classrooms. E secondary schools. Gi pesa mar serikal. Iga manyien. Sikunde moko they don't get about 14 classrooms. Nikech magi streams manye form 1 sani. Ka onge nyathi masome. Manu sikunde magi extra county to gi county schools. Magu itimo nade. Joyce nitie research manotim na gi ministry mar education. Nito state of affairs chalo nade. 80% mag kunde ma junior schools gini ti. 80% mag junior school kumere kunde ma gini ti. Gin adjacent to the next sub-county school or a county school. Ma already the form 1 wuoke. Ang'o midhi gero classes a primary school to adjacent to that school niti secondary school. One example and Miyuga secondary school mani Budalawa. Miyuga primary school the next week. Iwi jingu watewa. To me Miyuga no yendo chwa nesavu radius malom about chingini 2 kilometers. Kenuti school ne molu ware ma podi nyalo feed go gijo 4, gijo grade 9. Kuru en gima oki duwar gimi lungu ne rocket science